Ifuna ukuba ngumacaphu nasale mpeke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Ifuna ukuba ngumacaphu nasale mpeke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Wesicoco sami ngiyakusebenzela kanzima Inzuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale mpeke ikhaya Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale mpeke ikhaya
Nami njalo mangivuke ekuseni Ngiguqa ngetolo ngikhuleke Ngoba kuphuna ezweni Mele uthole into ezokugqugquzela Ngigqugquzelwa yinhlupheko Ngigqugquzela ukubona abantu bephumelela Ngoba ngiyafunda kubo Bangivuvuzela ngomfutho bo Ngigqugquzela ukubona umuntu engimaziyo Enezinto engimaze ngelutho bo Yo, yazi ukuthi sinamaphupho so Maphupho maningi Elo kuqala ukubona utakhe ngashizi Abangani bami babe nemizi Abathakathi bakhe bangaphili isiphupho la Uphila ngamini Drama ngizine mawibona kwi-TV Thoma mama lolu hamba sikagijima Ngoba ngiyazi isizo ngibulala ispidi Phela nami
ngifuna ukuba Ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Ngifuna ukuba Ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Wesicoco sami ngiyakusebenzela kanzima Inzuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya
Ifuna usale ngiyozama Abatwana basele nomama Yoze ngibuye ntambama Angeni phela mama Ngiyosebenza ngokuzikhandla Awu Jehova phakisana Nginethe embi izinto zojika Zibusisa umqalo yomnika Nokanye izidlo zilofika Umelelo yami yofika Inhlupheko mina yangicika Ngoba nami
ngifuna ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Ngifuna ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba Wesicoco sami ngiyakusebenzela kanzima Inzuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukuba ngumacaphu nakusale ngibheke ikhaya
Why I'm doing everything that I can Fiso sami ukuthi ngingahlupheki Angabe bikho umuntu ophila in pain Ngoba ukuphila kanje asikuthizeli Deserve injabulo yayo everyday Ngiyazi indlala yakho isinyama enhlizweni Umuntu akhuquka abe isilwane esinganqeni Dubula umuntu ngemali engatheni And if they can do it, do it again Ngoba usaba indlala kunokusaba i-chain Sofukuze soze singene ethuneni Baba sicela upheke imizamo yethu